ndagutumiye inshuti yanje dusanzwe dufise kwancho guhimbaza Imana kwitazira kizobera ahantu biti Galilee ni ku Magara kuri metero 22 uvuye Bujumbura uri kwagenda juste vers Rumgonge uhageze ku Magara curangamizwa abaheje ku misozi hariho ama antenne menshi uzugenda aba ama antenne nyene ni tarike 31 nimwe zo ku 8 hamwe ni tarike imwe yuko 9 murakoze rero kaze muri benshi n'igishinga ntaye byanyu bishinga ntaye amashimwe yanyu yose karibu murakoze.